jicho mchangani taarabu hiyo. Oh yes.
Me is a salute.